Awurade ase ɛnɛ yɛ on the 6th of July ɛnɛ na yɛwie Amanda the final resting place ɛwie ne tumbu no nnɛ ka nneɛma ketewa bi te sɛ nepa sɛ yɛ 96% complete a yɛwie nyame nti yɛayɛ biribiaa wie kamakamakama ama afa sɛ 4% na aka no akyina ayɛ stickers bi ne ade ɛde bɛba abɛkeka ho na yɛwie ɛda awurade ase sɛ ɔma yɛ nyansa adwene ne abotrɛ akoma sika mo a masɛnde sika ɛde aba bɛboa nyinaa yɛdam ase mo sika no monto ngui ɛde ayɛ adeɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ama Amanda a yɛde bɛyɛ ne nka ɛdu nyame nti ɛnuabaa ne yere yɛde ne bɛto baabi asomdwuem kɔpene sɛ deɛ awurade bɛba na ɔbɛnya awufo na ɔde aka yɛayɛ biribia kamakamakama deɛ obiaa se nyame nhyerɛ obiaa nyame mfa Amanda kra ɛnsie yie ayɛ me